Abahlali baseMatshona baxhomekeke emanzini aphuma phakathi kweentaba neentatyana zaseNtabankulu, nto leyo eyenza kube nzima ukuba bafumane amanzi acocekileyo. Uzolile Ndodana uzifumanele ithuba lokuba enze ushishino nalapha asebenzisa iidonki ukuba zenzele imali ngokuthengisa amanzi.
Ndisebenzisa amadonka nakhona ndiwasebenzisa ebunzimeni indawo ndikhakuyo isemagolokonqweni. Andikwazi ukuphinda kanintsi, abantu bafuna amanzi, asinamanzi, asinatepu, afa kudala amanzi.
Uncomeka Phasane naye ukwarhweba ngamanzi.
Siyakwazi ukusa abantwana esikolweni ngale mali yamadonki kuba kuyenzeka mhlawumbi uba sibizwe ngumntu ofuna amanzi, sibe singenani nempuphu phandleni, sikwazi ukuthenga impuphu. Okanye mhlawumbi bekhona into yomntwana esikolo egugileyo, sikwazi ukuyithenga ngale mali yamadonki.
Unomaphulela Diko ngomnye wabahlali kule lali uthenga la manzi khona ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo.
Unamaphosa simbona, simazi, simbona futhi ezi-TV. Awukho umsebenzi wakho khona la emampondweni, kusemampondweni apha eNtabankulu. Umsebenzi wakhe nje asiwubona, kodwa sivota qho 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 uba kuyavota siyavota.
Umasipala wase-Alfrenzo ugxibheka bukhali abantu abazitsalela amanzi bawafaka ezindlini zabo kungekho semthethweni.
Now abantu xa bezixhumela bona amanzi bewafaka emizini yabo, loo nto iphungula umthamo wamanzi apho akwazi ukuyofikelela khona. Yingxaki yaseMatshona ke because abantu basendakeni benze ngokungekho semthethweni ii-connections zamanzi angena emizini yabo.
Isebe lijongene namanzi nokhutyulo lisoloko lithe gqolo ukuhambela eliphondo ukuzama ukuza nesisombululo kwingxaki yonqongophala kwamanzi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu.